Sebenzisa associative law of addition. Ukubhala oku. 77 plus 2 efakwe ki brackets plus 3. Ngendlela ezahlukeneyo. Enza lula oku kubhalweyo ukubonakalisa ukuba zineziphumo ezifanayo. Ngoko le associative law of addition ivakala ngathi kufuneka ucingisise kwaye nzima. Eyona nto ithethayo kukuba ungawadibanisa omathathu lamanani ngeendlela ezahlukeneyo okanye ungawalandelalanisa ngeendlela ezahlukeneyo. Yithi ndiyicacise le nto. Apha ngendlela abayibhale ngayo kwathe 77 plus 2 kwafakwa i-brackets kwandula ukubekwa u-3. Ezi brackets zithetha ukuba yenza u-77 plus 2 phambi kokuba udibanise u-3. Ukuba uyaqaphela phaya, kuza kufuneka ujonge oku kusezi bracketsini kuqala. Udibanisa u-77 ngo-2 akunike u-79. Ngoko, othe wakufumana phaa kwi-brackets u-79. Mkhumbule ba usenalathi usecaleni uthi 79 plus 3 akunike u-82. Ngoko impendulo phaya izaba ngu-82. Lena yindlela nje oyisebenzisileyo ngohlobo esinikwe ngayo ingxaki le. Ngoku i-associative law of addition isixelela ukuba akunamsebenzi nokuba sidibanisa u-77 plus 2 kuqala okanye sidibanisa u-2 plus 3 kuqala. Singadibanisa ngeendlela ezahlukileyo. Le nto iza kuba yinto efana nqwa xa siyibhale ngolu hlobo. Sithi 77 plus 2 plus 3 kuba u-77 plus 2 plus 3. Xa singawafakanga kwi-brackets, singathi u-77 plus 2 u-79 plus 3 u-82. Kodwa kuba i-associative law isixelela ukuba singenza u-77 plus 2 plus 3 ndidibanise oku kuqala ndandule ukudibanisa u-77, iza kunika impendulo efanayo xa udibanisa ezi zimbini kuqala. Makhe siyiqinisekise le nto. U-2 xa umdibanisa no-3 usinika u-5. Sakugqiba sithi 77 plus 5 kwaye u-77 plus 5 ngu-82. Ayinamsebenzi ke ukuba uwadibanisa njani amanani wakho. Nangayiphi na indlela oyikhethileyo, impendulo yakusoloko ingu-82. Leyo ke nto xa siyibizayo sithi yi-associative law of addition.